Tamiza mwijoro ukutera washinye Adamu na Eva winu ya warukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazajyaye bazaheke Yeah.